uri igitangaza subi igitangaza uti ukirya ukirwara ugisaza ugipfa tukigira igitangaza tuzabitangaza tugeze mu ijuru naho biriya bikigufobora wasonza warwara wapfa urukumva neza wagira amafaranga meza ate wakirute ukinajya mu musarano ukikora ku kibuno utagira umukozi ukugirayo uroroshye ubyo uca bugufi